Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy.
Without TV.
Oh!
Enjoy. Get pulled up with the smell of those smoke.
See, they were sure to come to
Chanel. We last year, Chanel. I say, Kalis and Umpire, Lumina's wife, a credit, any guest digging on charge. Sipping a little as we take it, love without TV.
Nami ngibingelela bonke abantu ababukele lababukele khona bese ngamukela nezivakashi la ozakwethu namhlanje ngithe nje ake sihlangane sizoxoxa kube mnandi kube nje ngingathanda ukuthi wonke umuntu azethule yize noma benazi kodwa phela umuntu mayifika ekhaya uyakhuleka
Ntombi zimbuka kedatha lo lona nimbuka ngale data
ngibingelela kwamakhaya igaba yokusinothile bakithi
And then business will be a couple of people down to our phone while we can't see FM.
So, Buffet in the town which is Kuluman Avalam Shangela, a sipeg in Jalapa, in the Mengamas Candy, Sigasabon Ngizwe, Njoko, Oba Kondungazwani, a mina and Fiswood Sizo Kulumanako Gabans. But legally now, a woodsy. Masiphusha umasikandi sigcine sesifaka izinto ey'personal njengoba enkulweni zokuxhumana mkhulu umsindo abantu bathi uNjoko uthe uma esephendula uNgizwe emva kwenkulumo ababenazo ungaboni ngaso linye wavele waba personal
but ibuhlungu le nto nganza wethu ngoba ngokucabanga kwami uma isuke iqala lezimpi noma lomdlalo abasuke bewenza I-aim yakhona sokuwukuthi promote umasikandi but manje masuke sesingena sesifaka izinto zomndeni akusesiwo kumdlalo lowo ngoba ngisho makuswe kuculwa umuntu uyayibonga wenza ini ukhipha okuthile but kusokuwukuthi sinyusa umasikandi or masuke sesingena sesifaka izinto zasemndenini ayi engiphatha kamba ngiyiboni sekukuhle mina makuswe kukanjalo
mina ngiyayithanda wangena ukuze trende there has to be something negative ekusuke kukhulunywa ngawo ukuze abantu because uma uthatha ukubheka umuntu ugcine senento something azoresponda ngayo ukuze umdlalo omuhle ukwazi ukuthi uloku uqhubeke njalo so the moment kuba khona izinto ey'thize ey'personal ey'lokuzane ey'fakwayo uthola nomunye eserespond uthola ukuthi into igcina isinkulu uma uthatha ukubheka izinto ey'ningi ozibona yithrenda ngempela ila uthola khona ukuthi kusuke kukhishelana okash vele yizona izinto esuke siyifuna thina ukuthi phuma amaqiniso la singakwazi ukuthi nathi sizokwazi ukuthi siriporte
ngoba kuyimanje besingazi ukuthi uNgizwe nowenila akazwani
uyayibona lanto yani ziningi But now, since I call it simply because Genga Lenzi Blaze Abasugela Panaga Benaz, and that's calling the latest scores of scissors and I was telling the content. Nama Pep, one and I say keeping the Bessie Pali, the Lapanalis, the Suga Zizo, through Abalukus and Abatul Bagamaskan, no Bandavas in the Menkamaskandi, Abasuga Bekaba and the Painful Lens of Kuman.
No, in the past, I am Dini. He writes with Sipum.
Yeah.
But I put a eco right.
Yeah,
sure. Because for example, if in Sandal. Mina ngabe ngeswala lapho.
Yeah.
Bese ngidelele iswala lapho bese ngithinta wena.
Ngoba
uthi wena awusakhlangana.
Yeah.
Kodwa at the very same time uma ngabe uthi uNgizwe uNjoko uyabhimba ucula ushit. Kwenza ukuthini abantu abakholelwa kakhulu uNgizwe bangamthengi uNgizwe kaNgizwe. Akulamba uNjoko yedwa, akulamba nomndeni wakhe.
Sure.
Yabona ukuthi umshaya ibhizinisi lakhe egcisa afetha nomndeni wakhe
futhi. Nomndeni wakhe.
Kuzo njengoba ngagcina ngasakwazi ukungena ukondla kubo.
Cha what if uyabhimba vele?
Exactly. But
mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi ayikho ni indlela mhlawumbe angamcela ngasese amtshele
maybe bimba uyabhimba ke
maybe bimba uyabhimba
ayikho kahle kahle ipropose la noma iport uma umuntu eba ne opinion yakhe
yeah
akabe ne opinion yakhe but angakwenzi opinion yakhe ngenhloso yokudicela isithunzi sanjoko
pha sanjoko
pha ngoba uNjoko akaqali manje ukuthi uyabhimba ubungizwe sesiyabhimba manje mo landela umlando wabo wabili bebesebenzisana uNgizwe emputha futhi uNjoko bengamboni lesoko sikathi uthi
ukuthi uyabhimba
uzombona manje
okay
usho ukuthi njengamanje akasathi uthi uyabhimba ngoba lakhe ebhimba usesho ngoba ufuna umcindezela
efuna ukumcindezela sure
phela baswa kude la ndawo ngeke ukuthi if me ivo sayikho ukucula sengibhimba manje ngoba even imusic video kaNjoko ukhona unkosazana uNgizwe lapha
yeah
okusho ukuthi bebevele besebenzisana ba understand njengoba sithi manje uyabhimba uzama ukumcindezela phansi And uNjoko uyakucacisa ukuthi lo muntu lo ubulela umsebenzi wami and yena akasebenzi. So the best thing ukuthi ngishaye kephi
emndenini
omunye umuntu ozoyibuza ukuthi okay nangu nje usephendulile khona yena khona nazokugena ukuthi aveze amahlazo ababe nawo besaphila bobabili
uzama ukuveza ukuthi lo muntu lo ngalo okushenda nje lo muntu lo othi mina ngiyabhimba ahlahla rebo right yena wayena ngoba if wena yourself awukwazi ukusolve inkinga zakho definitely une stress we depression izozo zisho ephumulweni wakho ngenze iphume izinto engekho right so uma abe umuntu evele nenkinga engekho grand kahle ezokhuluma ngami nina abantu nibuwayo ungamconcede lo muntu lo yobethi ngiyabhimba nje mzibeni ngoba vele une stress hayi ngakho ngibhimba usho ngoba une stress kahle emdiscredit
yeah
if you discredit awenza ukuthi noma yini eshoyo ingathi sound kahle okwenza ukuthi uNjoko thina singalalela uNgizwe sizwe lethini ukuthi uyabhimba noma ngabhimbini
but on a very serious note mesibheka i situation kaNgizwe uNgizwe unenkinga ana
yini inkinga
ngiyabuza this is a big question ingabe uNgizwe ikhona yini inkinga ana
mentally
aw
I wouldn't say mentally because you did talk about mhlawumbe ngenza ukuthi o depressed or whatsoever blah 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 shaqhima ngokuthi amalanga but according nje mawumbuka yena nangendlela eactor ngayo nenza ngayo izinto ikhona yini inkinga ongathi no there's something wrong somehow ndanathize kukhona kodwa ngekho right
ya ukhona ngekho right iqala nje emsebenzini uma uqonda umsebenzini kuyinkinga kwalona lokho
sure
awusazi ubeka leta flame
sure
and ukhumbule labandaba yeka yeka imali ibeqcela imali umsakazo ubenze baba ama celebrate
ngoba
ngokuthi empilweni yabo bona abakwazi ukuhlala bengajabulela
ngekhambo
so the best thing bona fresh as relevant and ukhumbule ukwa relevant wakhe emsakazweni yonke lo 2 rand me relevant esenza umsakazweni uzoqashwa kwamama event enze more money okwenza ukuthi if engasikho umsakazweni the best thing ukuthi ayenze akahlezi nzi kanjani
lokho
relevant khona izinto ezizakala
ungizwe uyamhlula utshatha ngokuba relevant
sure
utshatha ukukhona umsakazweni wathi uyithulele and ukukhumbula kahle ekojozi mubi umsakazi akhona nomuntu osemsakazweni uyasendela even ukuthi gagas fm o felix without gagas fm
Western Phoenix yeah
okwenza ukuthi abantu basekhozini ababa relevant ababuka ukubhuka aphali mu masikandi ngokubona izimdola iphethe umhle ucile umbotira
otira uqinisele uqinisele
bala so ungizo zama ukuthi aba relevant uzakwazi ukuthi aqashwe ngapha nangapha as ever zama ukuba relevant obviously ke uzoshaya abantu abaningi okwenza futhi aqhubeke ukuqhubeka relevant yena vele inkinga ikhona iqala emsebenzini wakhe and lento yokuhlupa kanje ibrand yakhe le yakhe wenza amabomu
ibrand yakhe
ungizo wenza amabomu uyazi uyazi
so bafethu kumnandi kunjeyana sihlangene la nozakwethu unezwela ke babukena emakhaya ukuthi uma unge
ubungakasho ufuna ukubejani wasuyivala kanje
wayivala
nawo sokho ukuthi usithele ukuthi mina
Senzi bekile izimbuzi cha ba
bethu
nami wami umbono usho njalo ukuthi uright ukuveza okungenami kwakho uma ungajabulile ngale yonto ngendlela eright kodwa hayi ukuthi offend abanye abantu
into right
indlela eright ukuthi ngingenzi into ngoba ngifuna ukudicilela isithunzi somunye umuntu